Hello bwana. Hello my friend. Niko kwa meeting. Niko busy, niko kwa meeting tena, kuna kelele. So wacha nitakupigia. Nitakupigia baadaye. Sasa hizi niko kwa kelele meeting bwana. Hii meeting. Hii meeting. Sasa nitaanzia wapi meeting? Anyway.